Uyingane zakwethu uhleleleni ungangeni kule channel lethu ephethe indaba eyishisayo lapha na uyingane zakwethu umkhanyelo kuphethe bafowethu inkulu indaba lapha na uyingane zakwethu umculi kaMasikandi unjoko lapha na uyingane zakwethu uzophinde wakhele imanga ke lapha na uyingane zakwethu ikhipha ingoma lapha na uyingane zakwethu singicela ningishuthele lapha na uyingane zakwethu nangampela intombazane iyashutha ke lapha ibisi yayisenda leyo mpahla thina ngaloko khuluma kakhulu nje uyingane zakwethu sizocela ungene lapha na kwi channel kanjoko ubone lapha na lo music video kanjoko laphana oyipromo ye-CD yakulonye. Ake sidibane laphana kwi-comment section yezwa ukuthi wena ngabe kuthini okwakuphawula ngalolu daba. Uma umusha ngiyacela ukucinza subscribe cinze nebhele ukuze uzothola ama-notification njalo uma siphosta i-video entsha.
Mina ngingazimise kanjani labalalela badala bathi mfana.